Ngani?
Ay, boss, mina vele sengiyazi ukuthi wena wabulala eboss yakho yakudala yasemsebenzini bazoyitshonela le business. Futhi ngiyazi ukuthi wena ungekujona.
Ya, ngiyazi ukuthi ngazenza lezo zinto zongenzani.
Ay, boss, mina vele bengithi ngifuna ukusiza kulezo zinto ukuthi ngithole ujona.
Uzoyenzani otherwise uyolala ejele
tshele.
Boss, if pertaining information, yeah. Boss, the moon on a gun, boss. You cheat. Hey, boss, you face on the boss. Yeah, so many hundred.
Conta pesgo. Ya dinge dan. Posso ascar colo em mais.
Brasil mais.
Então tu chega. Manja, os! Quer que lindo pela mina, linda mina. Tchau. Bom, não? Tchau, lalê lá, mina. Tchau! Aga seco! Manda aqui!
Hey,
Blumuza tu bambana na up.
Ngimshaye ngestina boza eh. Ngibeke la khlala khona boza abantu abakidneyshiwe la.
Umbeka kanjani umuntu lapho?
Umbeka kanjani?
Umbeka kanjani umuntu lapho?
Boza mbeke imbeke.
Umbeka kanjani?
Mela ngimbeke.
Saphinde ufune kubone la yeso. Ngisekufunda yeso. Yeso. Ngona ngiphethe andini ufana maye wena. Fisaka. Suka la. Selathu. Selathu. Pini funi kubone lo fight up pini kubone fana nami ngizwe.
Hey my phone. Hey.
Boss, nalo umuntu engathaka ukuthulakala namanje.
Wislim wena, he? Wislim, he? Yazi nini? Engathi usungisebenzela. Toti.
Kuba, umuntu oshayimizimba la phakathi. Manje, boss.